apha ufuneka sifumene islope seline perpendicular ku line ngu 3x plus 2y is equal to 6. Asithi sine cartesian axis yethu, cartesian plane. Masithi sine line up ene slope esingu m. So islope sale line singu m. Iline perpendicular kulena iline inquzulana nalena iline, apho zinquzulana khona zenze u90 degrees. Iyo lonto sithi ezilayini ezimbini ziphependicular. Islope salena iline nangona ningazukuprovela lonto apha kulena ivideo, kodwa ke islope salena iline ku minus 1 over m, kuthiwa xa ibizwa ke negative reciprocal of m, kuma negative 1 over m minus 1 over m islope salena iline. Ngoko ke ifu ujongile apho kuba singafumana islope salena iline ingu 3x plus 2y is equal to 6, kuzaba lula ukufumana islope salena iline iperpendicular kulena, ngoba izavele nje ibe ngu minus 1 over m. Masithi sinalo 3x plus 2y is equal to 6 wethu, eyona ndlela ilula apha kusolva kanye basifukanye sifumane uy, ba uy ngubani. So apha masuse ux apha left, si minus out 3x, si minus out 3x na ngapha right. Koku kweli cala lapha ye left si shekelwa ngu 2y is equal to minus 3x plus 6. Koku se divide ngu 2 ama cala umabini. Si shekelwe ngu y apha ye left, ibe ngu negative 3 over 2x plus 3. Koku kweli slope salena i line ingu 3x plus 2y is equal to 6. Ingu minus, lo minus 3 over 2, si slope useleya i line, ingu 3x plus 2y. Koko ke, okay, islope use line perpendicular kulena, iza bangu minus, minus 2 over 3. Koko minus ka minus, ko plus. Koko ke, soba no, 2 over 3. Koko ke, yeso, si slope use line perpendicular kulena. Yaibone, yamba kanjani? Ilul, ikhangeleki ngathi into enzima kodwa ilula kakhulu.